bakunzi ba Imperial TV turabaramukije bivanye naho muherereye bwakeye canke mwiriwe tubibutsa kuri mikro ko muri kumwe na Iterite Kabela aka Tiago Tequila tukaba twari tuje kuri clinique aho Ajbar agwariye bamukoreye anniversaire n'ibintu bidakunzwe kubonwa cyane umuntu ari mu bitaro bakamugira anniversaire Dani Kuru kwanza turakuramukije
ndabaramukije nanje
Dani Kuru ibintu byo kugira anniversaire umuntu ari mu bitaro mwavyumviriye gute mwabikuye kuki
biravana kandi abantu baratandukanye yego genda simamvu nabikoze
biki anniversaire ya Bara ni wowe wikoteje mu mufuki wawe bije yavuye mu mufuki wawe canke naho abagenzi nyene mwarakotije mugira bimwe bita surprise
bon nawe gari surprise kwiri bon narafashije nanje ari nabamfashije yego
warafashije nawe muri anniversaire gusa byose nyene si bije yawe
kinini kino kinini don ahanini ni jeho
Dani kure na kai kajambo umuntu akora rabi video canke Ange Bar ariko arayiraba nk'umushiri wawe na kai kajambo ubwiye Ange Bar kuri uno munsi mukuru w'amavuko wiwe
ashaka kumbwira tu simplement yuko ndamukunda kandi genre mwandi ngene ari forte malgré tout vyaciyemo ajya bibabaza sana kugira accident nkijya ugacubura n'umuvyeyi ya that's why nashatse genre yuko today yo joherwa basi ego kwiri ya akajambo genre I'm so happy kuri Imperial TV nama TV yose ya jihano mane bahezagira cyane kandi mane hezagira abantu nyene genre bagenda baradufasha
Witwa gute?
Banyita Dadi. Banyita Dadi.
Ramutse abakunzi ba Imperial TV.
Ndabaramukije cyane aho muri hose.
Dadi tugusanze muri anniversaire ya Ange Bar. Muri anniversaire ya Ange Bar ni surprise mwamukoreye cyane n'ibintu nyene mworganije mura kotiza murashaka amahera hamwe.
Bon, yari nka surprise ya anniversaire ko ntavyaradze. Yego.
Mwaramukotirije.
Yego.
Mwabikoze kubera.
Turamukunda numwe mu bagenzi bacu dukunda cyane gose kandi turamufise ku mutima.
Hari cyo ubizi ko ku bintu ariko barategura bya stand up kuri Ange Bar?
Ego stand up zo ba 26 hateguwe ibintu byinshi cyane. Zaba star batandukanye n'abatambyi bizabiri meze neza cyane. Ego.
Nele uzokwicara muri VIP cyangwa uzokwicaranye na Sana.
Oh ya nzo ndiko ndakora na je ndi mu mwanzu bazo ko arakora donc ego.
Tuba wicaye.
No ya nzo ndiko ndakora.
Tugushimiye cyane rero ko wabanye natwe kuri Imperial TV.
Ndabashimiye nanje murakoze gose.
Sawa. Bakwita gute?
Mika.
Mika. Namusaba kunze ba Imperial TV.
Mwaramusaba kunze ba Imperial TV.
Mika tugusanze muri anniversaire ya Ange Bar. Ange Bar mutinanye gute?
Ange Bar n'umugenzi twariganye
Mika muri anniversaire ya Ange Bar twasanze abantu benshi cyane birarenze ibintu ko organiza anniversaire umuntu ari mu bitaro Ange Bar azwi gute mu kibano ameze gute kugira ngo ashobore kuba afise abagenzi nk'aba superstar mugaba akaba afise abagenzi nk'aba azwi gute Ange Bar mu kibano nyene cha Miss Yose
Ange Bar n'umuntu afise urukundo cyane gose ansaka imbomodzi nawe urabizi numuntu atigera ashaka naho ngiye babashwaye numuntu ntabigira big deal numuntu akundana numuntu sponsor wako no ivoga gusafisa urukundo nico tuma afise abantu bangana ngo ke ayi
katugushimiye ko no banye natwe kuri Imperial TV usezere abafanze ba Imperial TV
mugire umunsi mwiza
sawa bite
sawa
twa gute
Julina
tugusanze muri anniversaire ya Ange Bar nubwo ayo bucuti buri hagati yawe nawe na Ange Bar
numugenzi
genzi Julina muri ya stand up ya Ange Bar uzobujejwe iki
nzobanjejwe iki nzobandi muri staff
okay none Julina Julina Ange Bar umuzi gute nawe mu kibano cha Miss Yose kuko tubanafisa abagenzi benshi cyane
Bon,
je suis un peu plus jeune. Je suis un
peu
plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus
jeune. Je
ama afishe ya stand up po ange bar biteguwe gute bizobera he
stand up ya ange bar ha ni show yo kumufasha antuka ivyabaye murabizi benshi barabizi so ni show yo kumufasha izobera kuri cause so something uko kwezi nyene 26 ego
kunjira nanga
kwinjira ni 5000 na 10000 VIP ni bon VIP ni 50000 Ni benshi ndashaka ko ndabibagiye hariho nama crew yo gutamba Dream Team, Top Swag, BKM, na Young Team. Ya ni benshi kwera zo bari ama performance menshi yego kwera. Bon. Urumva nyine barashatse nyine gufasha nyana. Yego.
Savye iki we usavye iki kandi ko nububogoma baterera kwa kundi ubona biko bigenda gute baramwita biko biragenda neza ukuntu nyene bako baraterera ukuntu baza kukuraba
bon first of all reka mbanze shimira abantu bose bamaze kuza kundaba seriously imani bayezagire cyane gose cyane gose bon na mandonga nyene ama support hanze nonga big shout out to Saidonya nka Janviero na DJ Kiss respect nabandi ni bamaze kumfasha benshi Olisan Ice Kid namwe bwenyene mane bayezagire cyane gose
stand up ya Ange Bar izobera hantu hamwe kome ngo hariho niyo muri CCF twabonye nta stand up ya muri CCF job
ahubwo CCF mengo azobivyo gutamba CCF azobivyo gutamba ni dance summit tugubye wacu abizobera kuri bizobera kuri cause le 26 juin yego kwiri
kirarira kajambo bwiye abakunzi ba imperative abantu bakora kuraba arabushimire bashimire
ya ndabashimiye cyane gose imperial tv ndashimiye nuwese jean yadufashije thank you so much kandi mwandanye mudufasha mudoze muri benshi le 26 juin kuri cause respect
Yari Dani Cool ariko ratubwira ibintu bijanye na stand up ya Ange Barra tubahamagaye tubabwira ko mwoshika twese twamufasha n'umujene nka twebwe aracakeneye ubufasha tubibutsa ko kuri mikro ariko mwana Iterite Kabela aka Tiago Tequila